Kudharau na kukuta Kaka ama kweli wali mwangu mama hatuna wema wala chukurani kiza mama ngo
baba mama Maria ebo punguza hasira na mzaka mbaya wangu wanaye tugombanisha siku nikimuona mambo tutasazisha kweli nikimuona uo kuna wakamono.